But I do not know ukuthi mhlawumbe bonke bade bazokufika kule ndawo. Into esiyicelelwayo nje apha kule ndawo ukuthi ababantu bebe bayi 5,000. Kodwa phambi kokubana ndingene kule ndawo sikuyo.
Mablanko.
Uthumbali amandla esibonile ezinto zenziwa nguYesu Kristu uthi sizokuba ngendawo abathanda nje ezinto azenzayo kodwa bathanda namaxesha azenza ngayo athunguli mhlawumbi amandawana bebengakwazi ukho ngamaxesha onke alukho ezindaweni zonke zilapho zesikolo mawuthutshisa uYesu Kristu uthi umbali kwizahluko ezingaphambili xa eziphendule uYesu Kristu uthi I am the Son of God and mna nobawo sinye esiphileka itsho nefesi okuqala esiphileka uYesu Kristu ezizinto wawena la ngaphesheya lwasegalili wawena la ngaphesheya kulwandle lwasegalili lasetilenderiya akubewelele ngaphesheya nabafundi bakhe wathumbali wabona kufananekile ukuba makanyuki nda nabafundi bakhe kanga ufuma lo mkulu udiniwe yayiusasithelisa kwakukutshutshiswa ngamayuda uthumbali wanyuka nabafundi bakhe bafika ngaphesheya phezu kwale ndaba akuwaphakamisa uYesu Kristu amehlo akhe wasibona isihlwele sisiza simlandela uthi umbali wasikwa imfasane uthi umakayi ungayibhalanga le ndawo esebusuku ndivisini uYesu esikwanyipesane uyabathindela ababantu they've been tiredless following him ngoku uyacinga ukuthi inokuba balambile Utumbali. Onala uFilipu. Onala uFilipu.
Wena,
ithimade bengena ifuna. Kwaba fundi bonke bakule ndawo baka Jesu Kristu. The one person who's familiar with the areas of Bethesda. Kulo Filipu. But uYesu Kristu xa embuza uFilipu lo mbuzo uthi umbali, he already knew impendulo. Yinto nayo ibemlinga. Now singabantu aba siyathanda ungaqondi xa sifakwe zabi uYesu Kristu. Sikhameze singaphenduli le nto ibuzwa. Kwenzeka ntoni apha? UFilipu akubebuzwa nguYesu Kristu ukuthi zonke zokudlisa sisihlwele singasifumana phi na. Wabalekela kwixabiso lesonto akaphendula nethi buzwa. Ndiyabhidwa ke nguFilipu. Ndiyabhidwa ke nguFilipu. Ngoba kaloku uYesu Kristu ngale xesha esenza le miqondiso abafundi bakhe bebegumi naye. Now he's been tested nguYesu Kristu. Iyalanto uYesu ayithestayo lukholo lale ndoda emva kwezinto ezingaka Filipu ndizenza phambi kwakhe. Mbongo emva kwexesha elingaka uYesu Kristu ekuhlambula kodwa uthi wakufika kwenye ingxaki. You forget that same God who was able ukuvula ulwandle lubomvu. Uthi umbali kwanga bahamba phezu kwamanzi. It's the same God who was able. Adliwa amasela yenu adliwa zinyoka zibuhlungu baliba ukuthi besiwelisile lithi kwenzeka loo nto. UFilipu lacks faith after seeing izinto ezingaka ezenziwa. Hayi akavi ngomntu. This all happens publicly.
Hey!
We have the Luan Re. We have the Luan Re. What are you calling when one? Even Ken, I born. In the entrance. Yes, indeed.
Hey!
Yes, we get the class.
Try, man.
I'm trying to get the 95. 95,000. But I'm following up. I think there's some significance of having 5 years distributed amongst 5,000 people. God alone, I bade God. And I so sings it out. Utumbali? Who Andrea has been given ubulungu bokuya kusolution. But uAndrea uthi noxa yazile nkwenkwali khona, the same Andrea uthi kodwa xa kujonge sihlwe, we do not have the capacity to feed them all ngezinofu zintlanu neentlanzi ezimbini. UAndrea wasithatha mbongo waseya ngenxayiwe nguThixo ukuthi mqhubele kwi-direction yokufumana isisombulu. Singamakristu we doubt nakwiningi uThixo asinikelela. Siyeye siyeye silibale ukuthi owathi uThixo can make the impossible to be possible. Owathi uThixo is a provider. Akanamsebenzi ne-supply and demand. Akangodi into bhoweni. Singaphasi sikhona. ngxaki yakho le nto uyijongeka le nto uyinikiweyo uyayenya uyamlibana la mbalithi kana kana mama now sisambetha wena fizito ke
hayi uyakwazi
uyesu kristu nothixo uyanileka niphithize niphithizele isingqulo nihambe indawo zonke nisithi nifuna ukuphindiswa uyaniyeka nixhavulusane ngento nje eninayibuzileyo kufikile ukuthi singabatisa izokogisa aba bantu nasifumana phi na but this has become an entire debate that is very unnecessary singamakholwa sinjani akubukeka uyesu intukusehla udlala njengozizako uliba ukuthi nantsinto uyinikiwe athi ngxaki yakho ayiboni nokwenza nto kwenzeka loo nto kwenzeka loo nto apha le nto uyinikiweyo uthinka have faith in it yeye stop doubting amandlalo wababukela uyesu wababukela uyesu wababukela uyesu kodwa at some point wathi kubo hlalisane hlalisane abantu phansi hlalisane hlalisane abantu phansi zikhona izinto ke ezenzekayo abantu bokuhlala phansi abantu bayazola abantu bayazola kwenzeka loo nto kuthixo uyesu kristu ufuna kuzole le ngxobangxoba yenzekayo into esibini eyenzekayo he knows uzawukwenza umqondiso ufuna naluphaa athi nam ndazibone lo kuyumesiya that is the reason ebahlalisa phansi yinxaki yakho afuna ukuzola yinxaki yakho umandele impithizelo ungathi umvenje uthixo esenza umqondiso ngawo awukamnika iphodia yokokubana abone nalutshaba lakho esenza umqondiso ngawo khaphuzona ubona ukuthi uzokuzakuma sindaphaphasikhoyo uyesu kristu yibalisalasi sonke akuba esifumele zonke nezintlanzi ezimbini
hayi
uthi umbali wabaphakamisa ntwa wabulela now there's no greater weapon than the weapon of uluba ulubiza izulu wakulinakala noyesu kristu if he knew he could make this possible kodwa into qa awayenzayo walibiza izulu walibiza izulu biza izulu uyeke ezinye izinto biza izulu uyeke abanye abantu biza izulu uyeke usilahlekisa ngabantu kwabanalo umthandayo kwabanalo umthembileyo kwabanalo umthandayo nalo umthembileyo akakufuna ukunika i-opportunity yoba mawunika izulu ixesha lakhe usixo azokwenza umqondiso ngawo nabandla lentoba ubiza izulu ngumthandazo ulibulele ngale nto nayo ukhangele imiqondiso uthixo azokwenzela yona ungadawuthi what has been granted to you and do not let faith not like faith. Ngoba nalapha abantu uYesu Kristu ezinikile abafundi bakhe izinto batya bahlutha
bahlala
yayebonina but ndidithwa yinto yokokuba nasister mbetha akubaba abantu bayityikele ndindingabonelantweni ndinguYesu Kristu esithi uthanda amakhwenkwe zaseleyo uthumphali saphinde ezinye izitya zazala wawuzenza sisixhobo bendizibiza xa usenda uthixo senza umqondiso ngawe
unika
ngokuphindaphindaxhamkazendawe bathinda abantu abesithi azukuphumela bathikanokubana abayazi ukuthi uthixo simkhonzayo uthixo abangamadinga owabekileyo kwenzeka loo nto pha to ezi zinto and what god give to you engokuphindaphindele he gives abundantly but ingxaki sisiqu sakho ingxaki yakho yilapha kuwe ingathi nje abanye abantu bayaphendula wena uphendula ziphendule tati ukhangela ukuthi kwakwenzeka wamntu ukuwenza yonke njenimangaliso wazintoni uthixo nokuba ucela into enye kuwe uza kunikana nibumhlaite ngoba kaloku uthixo esimkhonzani kholwa ngabantu abayingqinayo navesithi ndinako ukuzenza zonkeditulokuzelezayo uYesu Kristu uYesu Kristu ingosi
yethu.